wange wange tokabala nemanyize kulinkwagala namalirira kyeŋŋamba kyekyo munange wange guma omwoyo amanjo gaago agakasenge nefikayeeyo ey'ekitolo maama wange nze byanzitadda terumanya olumbe lwandikulese Thank you.